The silence of the desert seas are warm. Welcome to the springs. Palm Springs is just for fun, just for golf and just for sun, just for taking all the tension out of things. Come and lose your inhibition.
Take a sun.
Come and warm your disposition in Palm Springs. Palm Springs is just for fun, just for getting nothing done, for the night and daytime pleasure that it brings. Come and spend your playtime leisure in Palm Springs. Palm Springs. Palm Springs.
Da 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 da